Onyamia ni dini Jehovah Shammah na kunkunu fo. Onyamia di shia kunkunu ene anopensu yeda tredi ampo nyankupo ase. Se wasama ya tiye hon enka ebiyo. Aseda enka erade. Inti anope wado fo. Kame hon ene ye nyinaye na erade ase. Efri se wo je na nadoye ewo hoda. Timira wo madie ni jia bawo nase. Yeda wasifye so pabamboni adoya wo diya domye. Erade se die wi asiesi aye se da kokoe twa ye tiri so na ye aseda nkuto ifse ye wo na wa kraye wo wonsam na ye nan ampem obo ani tie ne ye busua ne wi ase dom nyina aka se ani onyam nka wodi ye sa da wase sa no pense wo ma ho kwan se ye twempene na wo nyame wa asem bi de chichire ye re aseda nka wodi wo Jesus Christ dey monti amen oni adofo onyame enhyira obio onyame nya wo kaseye ewo wonsa wabie mu se obema adofuo bi nso enya rechichi semi efri wo ho onyame ntira wadwuma mu onyame ntira wadwem pa wo emu onyame ti nanim nche o menu adofuo se wonsa ka odio ya ma odofuo nso nsanka bi na onyame nhira wo chicha ma ne ma no wo so wonsa aka bi misere rade nhira de ma metiafuo nyina ene adofuo a ebo moden se asemi ebedrechi odofo se wonya subscribe ya metumi nsa fro se wo so fo aho be hye wonya me adwuma mu na wonya me hyira wo chichema na hotefo a ebo ne dwuma di ama na koso no wonsa akabi wonya me enye wo kase odofo ene anope me ni adofo anano a me ni wishia ye no ehwe bibi hu se ne aye nammu ne no edi kwa se ye ma no edi time ye future efri se de wo famu no enye no na eche o se ne awoda achi besi beye onyame woti mu pode mawo nti oni adofo ema ne ekoso ebrei emuwa bemu nemu mkoso a sherade na koso afa wani eto nso enano pen su mini adofo ye se twi adwe asibi bi so se bibi biara wiase ekoso no enkosa it has a purpose bibi ani ho eye ko incident in your life wa bra bomu no bibi ekoso bia eye nhyehyeye na eduru brebia ewo se esie na esi enu ntimi nua dofo ena no pa mi hye won kran se ne wona mu biara no emane muwa bem fi se wo se ba ena aba nanso onyame wotrimpo e de emawo ye hye abrantie bi etna ase ya no wo hwe na sibema enwan na dakru bi abrantie ni fa enwan no na wo de enwan ne ko e chiri eche said ye na da bia wo kono wode wo mo koy na masem bisa me ho ne se adenti na sa da no ko de nwan ne ko echirisa na aduane ni ba bia wo woni ma enwan no ana se adentia abrantia meka no ho sam nya abrantia bia se abrantia Moses Bible say wode ni na sibe ma enwan ko echiri na wode wo mo koy no okko ben bipo bia ye frɛ no onyankopɔn bipo na Moses drew bepɔ no ho no ohunu nani so ade na onuadofo ma sem bisa no ene se adenti na sada no okɔ akyirisa adentia na adenti na sada no nko a odru sa wo nyankopɔn bepɔ no ho no onyame bɔfo yi ne ho adi akyire no adentia enyame bi wo ho no ma esisi wo ye life ma ya ne antia se but bibia esi bia wodofo no pa mi pese me twen adwen si so se eye nhyehyeye ewo se ba ena aba na ebi wo honuma ya na be twia dwen ama na aba ye ho so ebi so ho a ebo ye kokko ebi wo ho a ema ye ni aba ye ho so nti onu adofo ne wo nam bia no enye esi akwa bi na esi ewo se ba ena aba nti nya wo ho abotre na ma onyame enye kese Moses ko dru sa bepo no ho obofo yi ne ho adi ekyere adentia se ye kan bibi wo asomafoɔ nwoma no etira eye enso ne chichemu a eye aduasa na wose na mfinhyia aduanan dru ye no ewurade bɔfoɔ yi ne ho adi kyerɛ no wo esrɛ so si na bepɔ no ho wo nwura bi jaframa mu mfie aduanan dru ye no Moses life a no de na masase so nyinaara no ya chemu miansa ne 40 years edi kan no odi no fere fie ebre sun ye no wo ko sere so e ho nso ko di 40 years e ho nso na asomafo enwuma no ede ma yense ne mfie duanan ne duru ye no enti Moses kwa wo kwa chire that very day no enye ko incident na mfie duanan ne duru ama Moses se wo sasan ne chi na mfie duanan ne duru ama Moses se onyame de nasam ne dwumade e hye ne nsa enti me nuadofo na no pa me twa adwese so se bibi bia wo na mu bia enye ko incident. It has a purpose. Na a bread do ama wo se obebusa ho se e die na urade hwehwe firi ho. If it's a tibia wo na mu no e bia na e bo wo kokko ama wani aba ho so. E bia na ma wadwene aba ho se se oboafo ni ba bia se urade. Enu nti e wo se wo do wo family ye. Enu nti menua nua e kwoso wo abra bo mu bia no. It's a chance for you to ask yourself se urade wo. E die na wo pese menye. And society pain now person means son wo mabrapo onua emo abubu ofise tibia wo nemu sesei no enye tibia e ba sakwa e wo senti aba enti mfie duanan duru ye no Moses ko duru bia na Awurade pese wo duru na wo yi ne ho ade kire na Bible se Awurade bofo na aha se enye wo bofo kwa wo na ye Awurade nyankopon no a the second head in the Trinity of God, no, any yin who had the Moses. On the other four, what tibia woman? Na ah, as she won, when young coupon no be sunny woman. But you have to be ready. I was so what the positioner, a radi yin who had the obehun. Moses could drew a radi beponoso, and your coincident, if it's any radi was simply catching. And now was one who hear be the word drew tibia bimu, or the four and your coincident. A rather was simply catcher, and was some here here and a woman. And now no pay me, sre a radden pie amasa won near when it be bow or so. No one won ya mere dink or more one pie boom. No woman as some siana may war, ne no one ever did numb de becassa at show. No woman said ye wouldn't no mono, and yet a sia quabiqua, and yet be a biqua, no one ya me would be a catcher. And it Moses could draw on a radizin weddy a train. Na woyi ne hwadi kire no wehefa woyi ne hwadi e kire no e won chechere bi mu na enchechere no ene de ai enchechere ne yawrade man a na wonama ho hiehie mu ewrade man a na ewiase apo no no odofo wo beye ojidi ni wo so beye ewrade man wo situation wo nam mu no ya ho hiehie ma wo situation wo nam mu no ya ho kire ma na nso ewrade e frɛ wo odofo bi firi baabi wonti. And it's a rather friend Moses. Now, a friend, no. Now, a Kasachian will just from him. Will just from any rather present. And it's in every situation, many other for none of them is showing Christ. Who how I will name moon and cow won't go. A rather woman. A rias a poor poor one. O nyao. A rather cow woman. And it's none of them in here. Bibi a woman will be a nyako incident. Bibi a woman will be a has a purpose. And it's in our soma when you bow, also. No, my empire, but trust some suyani a com chair you were dean and I'll be so radis a dear and a radu person in suyan fit to be a me woman. A piano yammy person will brow once. A piano yammy person will shen any more. A piano radi person don't want to know so. On the other four be a woman will be a new call incident. Moses won't go do be pon ho keke. Moses, I'm quite cheered that very day ne keke. Not on yammy wood some poppy man. If it's not in fear, do you not ason? I'm a Moses. Also, what be a woman and fear not ason? So, yes, a sign you be our problem. So, we should share radi ye. And it's a radi, I must be a tibia unemon, wakum, many other four ensu. And where bubu, name we should share radi, a bra at the same. She share radi, a brayim, na a radi bema wo ehun. Or the four, and I no pay a semwa, midi a jawo. Lamentation 3. Verse 22. Eye Awurade adoye enu nti na ye nwesa na ne mobro hunu atuntwa ne awunamu no eja awunamu a enhye wo no enku wo no eye Awurade adoye eti odofo hwehwe Awurade ebrei mu hwehwe Awurade na ne asiwa kwam no enye ko incident onyame frew jeso na ma ne kwama ne mra wa brabom na asiwe ye odofo ye mompa ye da wase ne awde na bedru Awurade ye da wase. So I mean, who said the enemy be any coincident? Now what try a dream senior may be so? Yes, so my enemy Raya Hussle. Now you intimate show. Now you know. Mija wo ba bia wo nam tibia bi mu a wo nya hunu nanim ani ti wo ba bubu nyina hye wo sa me so ma wo mani mra ye ho so na ye na wase we situation mu se wo bia ye ne ame ye hunu yanim mija wo ma yare wo ma wo ha wo krata sam ye funu die mija wo nyina hye wo sa se rade kai wo ma edon wa ti sey mu na gi ye firi aho hiehie mu se de wo gi wo ma firi wo hiehie mu e wo Jesus Christ dey mu nti. Amen. Oni adofo, se menu hye bie wa dia ye behwa ne se, why me? Onyame enka ho. Na wanya wo kese, e wo Jesus Christ di mo nti. Amen.